zantoni
uyekaya
ngizowenza ntoni
uzuwaki ndumba
ngoba zantoni
sase Jerusalem
ndonikele
umzika Thixo
banikelo
uba wawe
yebathuni
Ay, Jeremy.